In celebration of Tuikio Te Reo Māori, Māori Language Week, we will be running a pukana challenge. There will be prizes up for grabs for best male and female pukana. All you need to do is take a pic of you doing a pukana and send it into this Facebook page by Saturday the 19th of September, 6 p.m. Winners will be announced on Sunday, and just for some inspiration, here's a few examples of what you could do. So if you're keen, send in a pic, and winners will be announced on Sunday.
Kia ora Wesley, John Turner here from the Pukita Papa local board. Just finished my board meeting, and I'm entering the Pukana Challenge. E te tiwiki Aotearoa Māori. Kia ora. Ke mai ki a tātou, e toa au mōna e o ke nei e. E kore au e hina, e uri nō te roi mata, te toto o ngā tūpuna. E kore au e wehi e. Kia kaha tātou ki tau i pai ei, whakatinana kaua e mutuna. Whenua hau mako, wairua.
Kia ora, ko Lutaku ingoa.